ma jirtaa gedo markaa tagtay inaad tiri ardayda gobolka gedo imtixaanka sanadkan iyaga ayaa meel fiican ugu jira?
Sen ogaanaa malaayiga wax soo socda see u sheegi kara, waxaas waa khuraafaadka meelaha laga sheegsheeg.